muri Rica shop hari ibintu bitesanye na none urabibona muraza kubibona hari ibintu byiza cyane byiza gose hari ama bazin hari ama costume y'abagabo hari ama parfum meza cyane ava mu Bufaransa yitwa Zara marque Zara hariho amavuta meza ama foundation ku bantu bagira ama makeup turabaha ikadi ibintu byinshi cyane ama valise ku bantu bifuza ku voyage ama suvet ma meza fana rya mumenyereye meza cyane gose ameze neza hama bon muraha ikadi mwexi wawe nacu muwa mufana musanzwe muwa mwaraheba bavyarahetse umusezera nkande
ahise karafashe umuntu muri kazoza umuntu naho mwamwarahebanye itsirite yiwe ntikihera uramusezera nubwa neza hamukagenda ukabananya urugendo ko ejo hari nige muri no mubindi
mugabo bishitse nk'ubu uragiye kumusezera haya macha guterinda sivyo bende ucusanga Jose
nico gituma atavyoshigike atanagato
oyerega mu bisanzwe umuntu ari umwexe hari gihe bavyavye no kumukobwa le comportement usanga uri kuri yafisha kumuntu kuko abahungu nabantu bakeneye care ugacusanga wewe uri umukobwa uri kuri mu negligence hari ahandi hari abadada benshi bazi gutanga care rero pour so genda zikugera nino saha hari abantu bazo kwa mabage gusezera ba X babo nanjye nzo musezera ko si eh sinzogendo
Hello, turabana mu kijeni zira ko aho muri hose mumeze neza mukomeye nkuko mubibona ni Joel ni imbere kuri micro kuri Imperial TV imbere ya byose reka mbanze ndabasabe mubanze mugire subscribe kuri channel ya Imperial TV kugira ngo mubanzenye mubaka umwanya mu biganiro byose bica kuri Imperial TV rero nkuko mubibona turi kumwe nabigeme beza cyane murabibona ko ari abigeme beza Mnavye mipira ya bambaye kandi nako bambaye ni mipira isa ni na codes zo muri Rica Rica shop rero uyu munsi nibo tugiye kuganira ibigenda bitandukanye murabona ko ari abakobwa twese turabakobwa rero tugiye kuganira ku bintu byerekeye abakobwa ariko imbere ya byose kambaze ndabasabe babaramutse
Hello ndabaramukije mwese ariko baradukirikira
ugira ko tubwira nakazi
nitwa Jose inkura muri Rica shop
ya naho mu bamfunganje ndafite undi mwigebe myiza ni sawa
Ni sawa hello muraho meze neza nanjye ndu mukozi wo muri Rica shop hama nkaba nitwa Akimana Berlin
turi kumwe na Jose hamwe na Berlin le mugabo uri imbere ya byose maze mutubwire muri Rica shop hameze gute mutandaza ibiki mbona ko ari ahantu hatesanye
muri Rica shop hari ibintu bitesanye na none urabibona muraza kubibona hari ibintu byiza cyane byiza gose hari ama bazin hari ama costume y'abagabo hari ama parfum meza cyane ava mu Bufaransa yitwa Zara marque Zara hariho amavuta meza ama foundation ku bantu bagira ama makeup turabaha ikadi ibintu byinshi cyane ama valise ku bantu bifuza ku voyage ama suvet ma meza fana rya mumenyereye meza cyane gose ameze neza hama bon muraha ikadi
yeah mwabyumvise cyane barabaha ikadi muri Rica shop ikabihererehe
Rica shop iherereye muri ville exactement imbere ya Palais des Arts ni en face ya onye n'uchu habona nyene.
Okay. Nabumvise nabakoze muri Rica shop bahejeje kubatumira ababwiye aho bakorera bon en tout cas namuvuye mu moyo bakobwa beza nka mutegereza kubashorera mutegereza kuza kubashorera kameme vraiment. Okay, rero ikiyago cacu je cyukuru uyu munsi. Nababigeme beza nababwiye ko tujya tuganire ku bakobwa tuza kuvuga kubitwerekeye kugira ngo nabandi bakobwa babyumve tubafashe dufashanye natwe twungurana ubwenge sivyo rero kiya gucacu uyu munsi biraharawe cyane bigezweho cyane aho umukobwa yarasanzwe akundana n'umutipe hanyuma bagahebana karonka uwondi uca usanga kenshi iyo agiragire mariage no uwondi acahaza ibintu umutipe wundi bahora bakundana akacambwira ngo uzoze kunsezera Sivyo umusifu akacambwira ngo uzoze kumusezera ukacisanga aragiye kumusezera rero ashanga tujye tuvugane baratubwira Jose na Eli baratubwira eske ni byiza canke mbega ni yahe inyungu byabyo ni byahe bibi byabyo Jose tubwira uri kubgawe ubyumva gute ubifata gute
bon kubganje mu bisanzwe je ntavyo nushigikira gituma ntubishigikira kubera mu ex wawe nacu muwa mufana musanzwe muwa mwaraheba bavyarahetse umusezera nkande je sinumva igituma wagera ku musezera umva nico gituma atavyonshigikiye na gato
bo pour moi ndi pour ariko genda kumusedera kubera ko nimo mwabanye nabi oh hari bihe byiza mu mwaramaranye bon cyangwa sanga urarunse undi muntu agutwara nyene w'amafaranga nk'umu ex wawe nta mafaranga ari bwaronke mugawa wamukunda je numva kuba uja kumusedera bico bitwa kwa musedera nyene mu kibiki bihe bya kera hama mukavana neze je numva takibatsu.
Ah, oh yeah, bro. Then after no, she get another guy. Umusezira nkande.
Ntacho mumusezira kuko
kuko bavuga ati umva ivyakira n'ivyakira tuba tuko turategura kazoza umusezira nkande. Then after she get another guy.
Ubiriza Jojo. Ofeti kahise karafasha umuntu muri kazoza. Umuntu naho mwarahebanye itsirite yiwe ntikihera. Uramusezera nubwo neza hamukagenda ukabananya urugendo ko ejo hari nige muri no mubindi muga mukabonana neza mwasezeranye neza mica muvana nk'ibikoko
ya none nk'akariro rasi ndakubaze umusezera nkande uja kumusezera kubera iki harico rige ntacho muba mugifana ntacho muba mugifana na kimwe
abantu ubu burere niyo ngorane baharura baharura kazoza present nibibuka le passé ega muri passé bafise ibindi binawe yakumariye ibindi bintu yakunguye n'ucumuye bankuko nawe
oya
pardon bishitse dufate birashitse nta nake bibadaze bakoranyuma bishitse nk'ubu uragiye kumusezera haya macha guterinda sivyo bende ucusanga Jose
nico gituma tavyo shigikiye atanagato kwa izindi
nibiba ega abantu benshi abantu benshi abantu benshi ntibatahura ukuntu basezerana gusezera umu ex simpaka ngo bisinyifiye ko mugiye kuryamana uya shugenda ukamusezera mukara abantu mwicara mukavugana ukamubwira ati bwe rero ibintu byagenze ha mugata bese bamaze kwishyamo gusezera umuntu ko ari kuryamana hajya mu mamwagejeje kure muri nze muryamana rero agatima nikaba karavayo ucu ugomba wigumanire nawe
aho rero ndagutera inkuru abenshi gusezera si kugenda ngo mbe uwo mu ex yokwemera kuja kumusezera mu kabare iyo bari uwahe mu bisanzwe akubwiye ngo uradusezere bisigura yuko umusanga muri hotel cyangwa umusanga muhiri wiwe hanyuma mukaryamana mukamusezera nuko basezera
ah okay bidinze biba nkuko nyene warinze vyemera ko bigenda nkuko urumva nakundi nyene nawe ubukimufite kagatima
gusa ubukimufite kagatima ukavuga ati uyu muntu vraiment bon naho ndankumufite kagatima ndabona ntaho bizoje ariko kaca wemera turyamane ntakundi mugabo inze ndagusezera
eh basi kwafuma muri abasi kuntu mwikingira rero wogera gute warinze wemera kuje
nico gituma tadonshigikiye atanagato
oya
ndabashigikiye ntanagato
igonona abantu
oya mugihe yabona nawe kuri umuntu kubera iki yaguhevye yaguhebeye iki yaguhevye yisunze iki
oyerege
kubera iki
ege birashika
kubera iki yaguhevye agacariza kukubwira ngo uzonseze none yabona ko yoguhebera iki
oyerege umusanze umuntu ari umwe ex hari gihe bavyavye no kumukobwa le comportement usanga uri kuri yafisha kumuntu kuko abahungu nabantu bakeneye care gwacusanga wewe uri umukobwa uri kuri mu negligence hari ahandi hari abadada benshi bazi gutanga care bon hariho impamvu zituma abahungu zawumva yahebye umukobwa je ndabatahura zemenya kubafata neza kuko nibake byonse kewi hama umaze kubona kwimvo zitakuvuye ko je numva noja kumuseze ariko zamvuye ko ashabira gwe nokuri
wo uvuga rero ati imvo zakuvuye ko zo kumuheba woja kumusezera
ego nja kumusezera kuko urumva nje mbafite amakosa ega abantu bamashira amakosa ku bandi mugandi barabati mbe kuri kote yanje hoho ntacho no bana rakoze cyatumye urukundo rugabanuka kubera iki umuntu ngo umutangura urukundo ari gose mugaro kagenda rugabanuka ni nyifata umuntu agenda arafisha kumunsi kumunsi
none shusho ndakubaze uwo mu type wawe uwo mu ex wawe gute wavuga ngo wamwitwaye ko nabi rega mu rukundo nta muntu ari perfect oya nta muntu ari perfect twese dufise ama defauts ko tumeze urumva rero umuntu atashobora kukwihanganira gute woje konona ubuzima bwawe ngo uje kumusezera utazi ibikurikira canke basi muri kingi boca bagufata nawe
bobaninze bagufatana mvume ngo ntabwe ngo wabikoresheje kuko igisagara ni kinini kandi bon n'amaheri menshi gusa sindi ko ndashyigikira cyane ibyo by'amaheri n'ibisagara oya ndiko nshaka kuvuga ko bon ibintu nk'ibyo birakunda gushika mugabo umuntu arabanza akaraba source y'ibintu iyo byavuye kugira ngo arinda guheba urarabaza kandi ukarabasource pana kujijum mwese mukaraba mwese ngene byagenze namba tashuye kukwihanganya nawe harawo utamuha umwanya nene yocagira gute cyane manda bataho umwanya
basho nubuje si shaka gushigikira izo bintu turavyamirije byo gusezera aba ex ntavyo dukeneye nibibaho nibibaho eske nka karoriro yaguhebye yari yaguhebeye iki kubera iki nawe usira kumuha umwanya ngo uje kumusezerera iki rega naco muba mugifana nta na kimwe bavyaraheze za kera byabaye bya kera ama twatwe tubategura kazoza ama ivyo oh vraiment si shaka kubishigikira nta na gato
bon uko bimeze muri monde no munsi ntidushobora kugira ivyumviro bihuje twese harayiho hamari wabantu bari contre n'abantu bari pour dede pour so genda zikugera nino saha hari abantu bazo kwa mabage gusezera ba X babo nanjye nzomusezera ko si eh sinzogendo nzomusezera eh hama ibintu bigende neza ko ndatsiko neje shaka kumukenera pamwikora ko Hariyo ibihe byiza byishitwakiyemo naho byashitse nyene bikaba ma umuntu si byiza ko umukonta mu madefo yiwe mugaba rero namakarite yakoze rero ntucuhebera na byose ugacu bigwiza n'ubusa oya genzo musezera vraiment ndambwe tahandagiye ego
none wowe bavuze kujya kuno ngo ubuzima bwa kahise lo passé kubureka ukavansa imbere wo kubga wubifata gute ufata yuko irya passé idukurikirana no muri future
bon je mfata ko passé ni comme fondation ya avenir sibyo kuko namba passé niyo umuntu ashura kwishigikiza akavuga ati bon narakoze ikosa runaka mu buzima rero kubguko ndari reconnaissance ko narikoze deka rero ntere nguvu muri ibi cyangwa atereka igenzira naciye mu bwa mbere sindayisubire abwo ndabindi no camo kugira nsisuye kugwa muri rya kosa ego
wowe rero dufate nk'ubu umutipe dufate umutipe muri kumwe nk'ubu yumvise ati ajewe nzotegeza kuzetera umwexe wanje abyakira gute arabitahura hoho
sinibaza ko yo bitahura wowe kubera ko icyo gihe cyaje cyaje no mwex siho yarari urumva igasima kadukora ibintu bitahuza abantu bose biragoye we ugitahura uciyumvamo vazi
paudo gatunda kubaze bon nka karorero uvuga ati gusezera mu mwex biri kwinshi nkawe we kubgawe umusezera gute
bon jewe rero kuno sezera mu mwex wanje nufure ni bala no avasanga nagumanye na waho bikarinda biba nkuko oya nyine nta kuyihangana ego amweke uwo dukundana ubuyoba nkunda cyane kurusha agatse nyihanganira none yogira gute
ntabwo katugura
murambo mara sonye
nayo okay
kaba
nuko je nkwinda ubyire nguma magaze hahandi nyene umwexe ikintu cambere mu menya cyo ndasubiyemo umwexe ntacho muba mugifana donc usubiye ugasubira inyuma ngo ugiye kumusezera ubusubiye muri passé kandi mu bisanzwe umuntu passé ibari passé ubukwiye gutegura fituyo urumva nico gituma rero je nguba ne sister mara yanje oya inkuri oya vraiment
oya ngacu ndamubaze mbega umu ex wumva ko uja gusezera no mu ex mwaba mwarahebanye gute
bon umu ex numva ko uja gusezera icambere numu ex twara kumwe ndamukunda cyane vraiment twa twara kundanye gute
mwarakundanye gute basi kugira ngo nabandi babyumva ati uyu mu ex muri zo bamwahebanye ku vraiment yakubwira ati ingo nsezera uzoge nde wiruka
bon mu ex yakwereka ko gukunda muri kumwe naho yo muri we byo bitarimo ntacyo mu ex yaguha gaciro imbere y'abantu mu ex atigera gukosora genre ukoze nk'ikosa muri mu bantu yagihoza muga muri babiri akagukosora kuvuga umuntu atakumara amaza mu bantu akuba huko nyene migrate defo urumva akuvuga neza mu bandi muga muri kumwe agafuma kugira oya nawe turasarisha au moins
uyo ni wowe uja gusezera
justement
wewe bisigura yuko iyo uhebanye n'umuntu ntupasa a l'autre chose ugumana wa kagatima kaguma hahandi nyene
oya ndapasa a l'autre chose mais il ne faut jamais oublier le passé
OK bon il ni avis yeni aviwe ariko mama Jessie numva yuko umwe exe kuja gusezera umwe exe mugaje wendi hagati na hagati ndegereza kuba tangura wose
nga karuriro basi umwe exe wibaza ko yagukunda nyamba yarakwiyorobika ko nawe rega abahungu bubu mana nikibazo arashobora kukwereka nyine akigira nyine kwa gukunda mugabo muriwe atabirimo gusa nyine akakwereka mu bantu me ugasanga yene muriwe mana yanje ahubwo ngira kwibuka kubo ana kubonye gusa agaca kwibuka rero muri ico gihe wibaza ati kubera nkunda nivyo muri wewe nivyo wishiranwe kagukunda ubwo gaca usanga hari ibintu yari kara profita quelque part umva yishakira hama bironse nivyo birabaho rero nico gituma ibintu vya ba ex vraiment trop vyihoza umu ex naco muwamugifana wewe tegura fityo yawe hama nawe bishitse mbere unamwibagira unamubonye ntunamuramutseje sindi mu ex naco muba mugifana
gico numvano bivuga ko sikindi nuko nkuko abantu abakobwa benshi bakunze kuvuga ukuntu abahungu niko hariho n'abahungu nyene babivuga uko nyene none wasanga nanjye naramuhenda ntamukunda naho ege twese ntituri parfait sibyo hariho n'abakobwa bigisha badakunda umuntu bakeneye utwo birira sibyo dera pana uma mwensista kuri baba andi twese ni yari yari
ahungu nawo ni tumba
kugiza n'umutima wiwe sivyo urumva rero
ndakizwa n'ukuri
namba tankunda nta kibazo giye kazema namukunda ntacho sivyo ntangorane je muri je nkore cy'umutima numva wanje ushaka ukaba satisfied nka musezera nta bindi naka kumara ubwo beshi bwiwe no
okay bon je numva twarangiriza ngai iki kiyago cacu nga ariko kandi abasabe ba mwese tavuga akajambo tuvuge ko apana kanyuma kanyuma ubumenga ugirufi agasunika roge wese tubwire ijambo mwese agira ijambo abwiye bariko baradukurikirana nimba mwo duhanura kucerekeye ico kintu nimba nyene mwese yumve yobwira umuntu abandi ko baradukurikira
bon ikintu je nobwira abantu bako baradukurikira nuko no babwira vraiment kuri si je nyine twariko yo gusezera ba ex c'est pas bon vraiment nico no bahanura kuko mu bisanzwe gusezera mu ex birashaka kugukwegera nk'umuntu akarorero hari umuntu nzi yari mu kugira mariage aja gusezera mu ex umva bica birasarisha umusheri wiwe aca musanga muri hotel umva ko atagaciro vyamuhaye nico gituma rero je ikintu no bahanura vraiment ni gutegura fituyo hama ivya passé mukabi hebera passé merci.
Hamananje ikintu numva no basezera ndababarira nuko icyo umutima ukunze isogoze rutinyama. Moshe. Zogere icyo umutima wawe kubariye apana kuraba ngo abandi ngo umva ngo bigo baravuga ngo ntako basezera ntakugira gute. Wowe uvimva muri wowe kumusezera. Zogere umusezera no umutima umwe. Hama bagufata batagufata. Nangorani. Muga umutima wa wajyohewe.
Guys. Mwabyumvise umugabo bareka Jesse dire mvuga ukonye sivyo bakobwa nti mwishingo iyo ni mwishige turi mu kiganiro. Sivyiza ku bintu byo gusezera ngo mu ex no mu ex vyahezi nimba ukimukunda gerageza uburyo bwose umwikuramo ko umuntu biheze biba biheze nta yindi mpamvu kumushira ku mutima n'indi mpamvu kumunyumvira umuntu biheze biraheze se fini bandanye n'ubuzima bwawe sivyo rero ibyo byo gusezera muvuga ngo mugiye gusezera ngo aba ex bayo ngo mwahora mukundana je sino yibahanura ibi ibyaheze byaraheze nyene gutangura na bishasha kandi ni guha gaciro umuntu bo mba muri kumwe navuga muri kumwe na cyane cyane umuntu abagira akumaye umuntu bamubwira mugire mariage umuntu byo kuca mvuga ngo nje gusezera mu ex ni kwitesha gaciro no kwiyo nona akubari ariko aravyanga ukwibaramaza ya rero no bahanura neza brema ibyo ntivyo gusezera aba ex mu bihebe ifoko biheze ubandanye n'ubuzima bwawe kabandanye uje imbere apana kuguma wiyumvira ibyo wasize inyoma sivyo ya nibaza ko cyarekira gucacu cyo munsi kandi nizere neza yuko akamo kacu kabacikire mwebwe mwese mu fisi ibintu byo kuja gusezera aba ex aya brem biherere nga uyu mushusho wacu ngahanye nimo mumviritse ya reka tubashimire cyane rero ndibazera neza ko mwagiye ni kiyago cacu na cyane cyane ko ari ibintu bibaho ari ibintu abantu benshi bakunda gukora kandi nizera neza yuko abigeme mwese aho muri byashoboye kubafasha ifo kwibagira ibyaheze hanyuma bandanye nibiri imbere ubanze na kazoza kawe ubake kazoza kawe para kumvira ibyaheze turabakunda cyane ntimwibagire kugira subscribe hanyuma ntimwibagire no gutemberera muri Rika Shop kugira ngo mubandanye mubona ibyiza byawo byose turabakunda ciao.